hot ma. Babuzu kuthi intwana encane yaphethu phuma nabo sisters. Nanithi chuta wujenga bo 7 ekseni ngihleli nama hot ma. Babuzu kuthi intwana encane yaphethu phuma nabo sisters. I believe amagumbu amagabade amadudu abantwana kuphe abono bayastana se umpupuzu. Amagumbu amagabade amadudu abantwana kuphe abono bayastana se umpupuzu. Amagumbu amagabade amadudu abantwana kuphe abono bayastana se umpupuzu. Amagumbu amagabade amadudu abantwana kuphe abono.
Isn't doesn't know, don't run me.